Yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to mabuyu, bambolunyu, shase. Upodla manza, bafokazane, bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Kapu Switching Phones, mtanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa. And we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi. And King Ginger, cream de la cream. Funa ukwenza sure utheliswa iphakathi. Hey, yo, Mzansi. I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a bubble king, mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Duyaza Protection, Wakhe behind the camera, the Zoom Zoom Master. Thank you so much, South Africa, for choosing us, CMTV SA. And please do the right thing. Subscribe, mtanami. Hey, yo, Wakhe Lolis. Take me straight to the couples.
Hey, yo, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings but umtimandi umabuyu bambolunyu hlase ubhodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Kapu Switching Phones, mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomtsholo phakathi. And King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.
Andile ngomunye umfana nje mistake.
King Ginger, cream de la cream, CMTV bafethu. Niyathembana na. Niyathembana na. It's Bibili King. Sanibona, hi guys. Ninjani? Sho fethu. Yazi uma nisiyalahleka lana fethu. Sifunana nelokhuzana ne 7th Avenue.
I think mangathena left ngapha.
Oh, ngapha ezansi. Oh, okay. Nani ngakhona nje fethu?
Ehhe, siyangakhona.
Aw, hayi, singa. Ima fethu, ngicela ukubuza ke lana fethu ngoba vele nathi siphuthuma khona ngapha. Ubani igama ma-brother?
Igama uNtuthuko mfowethu.
uNtuthuko. Oh, umamazi?
Buphilo.
Ubuphilo. Oh, shothi sina kahle siphuma esikoleni yabo, e-University of the World, yabo lonto. So manje sambe sibuza abantu kune service yenzayo sasesikoleni ukuthi sambe sibuza abantu ukuthi bayathandana na, you guys dating?
Yeah,
we
dating. Oh, hayi ke ziyakhala. So vethu wena ma brothers sanesikhathi singakanani noma sister ntana?
Ngangezina sjola.
4 months?
Yeah.
Oh, okay. Wena sister ungathini oyithandayo ngobhuti njengoba senenyanga ezo-4 nithandana?
Oh, akitsivi. Ontshwere hantle.
Akitsivi kitsubile.
Tweka.
Awusukani ni madoda. Utshwere hantle ne?
Yeah, ontshwere.
Oh, so uyayibona i-future between the two of you?
Yeah.
Ah, power to that. Awu njaye hami showcase. Wena ma brother wena ungathini oyithandayo ngomuntu wakho?
Konke nje ubuhle mfethu ubukhazikhazi.
Sure, I know power. Kukuphi edladleni mfethu? Emakhaya khakha.
Emakhaya ngiphuma eNewcastle.
Ngiphuma eNewcastle?
Osizweni.
Osizweni. Yeah. Big up to Osizweni bafethu. King Ginger, cream de la cream, intwana yaseginga indlovu. Osizweni, niyalazi udaba. Wena mama sikuhayike kakha.
Kibuthabelo.
Buthabelo.
Free State.
Eh, kari Buthabelo Free State kuyayibona. Big up ko Buthabelo, mina bengiseqwaqo.
Oh,
yeah, kile kaqhaqwaqwa, kadula qhaqwa nje sibakanyana. And then bekeya liko Golden Gate.
Oh.
Yeah, kwakuthabeng, hayi awuthemba ukwazi khuleka. Awuzazi lezo ndawo, akwazi uye Free State bese.
Eh, phela angikazi ngoba.
Cha, ukwazi nje, awuyazi qhaqwa, awu.
Ngisazoya manje.
Uzinini?
Uvela kabomo.
Uyo. Kanti kuvela wena nomuntu mina vele, uvela bani kanti?
Yavela
nje. Ngiyavela. Anjaya meluye Free State bethu akwazi ukujola nomuntu wase Free State uphinde ungayazi Free State.
Akunankinga.
So wena bhuti wami ngifisa ukwazi kuwena mfethu ukuthi mhlambe ine scale of 100 umuntu wakho njengoba nje mfethu nithandana ungathi umthemba kangakanani?
Ah mfethu 78% ngiyawufaka nje bhukuye.
Hawu. Kulu kutu.
Kulu.
78.
Yeah, phela ngithi mama lo munye lona yabona. Angijazi. Hayi man,
okay.
Okay, 95 yini?
Mhm. 95. Wena uthemba kangakanani uma umnika u 95 yena?
Mina.
Yeah, wena.
I'm 100% sure.
Ha.
Ya uyayithemba 100%. Sister akufanele ayithembe 100%. Kufanele ayithembe ngakuthi.
Ah, maka lwena uyitsiba.
Mm.
Sometimes,
ne?
Yeah.
Hayi, but ngobe out kodwa ke sonke sinama mistakes. Angithi nawe uyamxolela sometimes. Yes. Power to that. So my brother, tell me mfethu, ukhona nomunye umuntu mhlawumbe ohlekisana naye besides umamazi mhlawumbe makuthi niba nenkingi? Akekho. Uyena kuphela. And uyamncanywa 100, ne?
Hayi, correct.
Ah, power. Sister, ine scale of 100 ukari muthe phakai umuntu wakho?
Mm, 101.
Yeah. Wena uyithe phakai?
102
o teng motho mongwe maybe o ishapang le yena besides my brother a gore my brother o thoma dilo tsa gago tse ona a ne go di dira o teng o mongwe maybe le wena o yang mo go yena go ikhutsa
ae
na o batla mongwe ke na fela ne a fetse mama lela aunjaya a fetse mmanqaze ngeyakhe fetse umtshele ukuthi uyamthanda mfethu
you will never know maybe ke hake yadilasi
ya 101 102 98 95 njami ujahephu ngoba sengiyaqeda bafethu ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu um ngiyabonga nanokuthi ningiphi i-chance ukuthi ngikwazi ukuthi nibuza la ma-questions and ngiyazi ukuthi libantu abangata komahayeng bahlara bayisheba um babone gore go tsena ko-relationship-ung um go tshwanetse gore le ratane jaaka le ratane mmuphe ngihake enye futhi authi yami hawu njayake ey ngathi awuyi-enjoy
hayi kulungijwale ukuyithola everyday yabonaangisajabule kakhulu
hayiangishoukuthiaanangijabulekaawunjani so kunento esiyenzayo lana ekuthiwa i-loyalty test wena mabrother yabo i-loyalty test ithiwe by i-switching phones for 60 seconds wena ugaye muthi wakakho foni yakakho for 60 seconds ukuthi a-check ukuthi on WhatsApp Facebook naku-Instagram makuthi niyayisebenzisana
lezozambe ifoni yami manje angisho ukuthi caba ngithi ngithi sesibambisana amafoni
anibambisana amafoni ayashintshanimanjesiphaamafoni
buza kahle suyaphapha-ke manje
awuthi yami angishongo mina ukuthi ngithathe amafonini angishongo ukuthi ngibambe amafonini ngithe nishintshana ngamafoni ngihlangana phi mina ne-relationship yeni
shintsha ngamafoni
um kunento esiyenza wena sisi wami ekuthiwa i-loyalty test ne i-loyalty test ithiwe by we-switching phones for 60 seconds ukaye out yakakho foni yakakho for 60 seconds gore i-check-e gore wena ufleta libomanga akere uritse wena uratana le yena fela uratana le batho ba bangwe and awufihli nix akere and awunabuthata ya so why out yakho manje isibagrump ingathi
angebi grampi
wenzani
hayi ifoni ayi cha ifoni kunento zami ey'balulekile
lafunauzibona
uzibona uma sifike endlini
asihambeshintsha
amafoni phambi kwalabanyecha
kanti wena awuthambi kikhona into oyifihlayo
kodwa-ke ngeke okumeke ma uthole udoti lani wazi-ke ukuthi akunayikho into e-wrong kahle kahle ngikutshele straight
uthini awuthi yami why u-explain apho ya letha phela
hayi phela uyapho ngisuthi wona ngeke uyibambi
fo kahle 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 hawu letha sister ifoni yakho hawu shap ya bamba musa hawu futhi amtshita fethu wena ngikhuluma nawe ngicongele kuphe utsenamo woza ngapha nduna uza ngapha ima-akamo sister yini yazi we yabona nje we are on one it's about that time bafethu king ginger cream de la cream kapho switching phones bafethu so sister uright angithi ya re tla thoma ka phone ya gago ne
okay
sharp ngicela uyivule dango nice dango ulibambe nje yami showcase usikatumela nawu-WhatsApp imake okay yabona awuthi yami masengithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama labanye abafana la nashouthi yibo bazobe kuqhwanda umuntu wakho ne so yehlisa umoya ke alright guys my name is King Ginger Cream de la Cream we are on WhatsApp right now and we are about to type that trundis type lapho uthi I love you sister ushap ma abawusheli wena awulimuntu leso
ha-a
abakusheli
ngishela kuyena fela
ubani usiba ungazwenza ngathi awumazi
hayi but
ubonana nje uyabona ukuthi lo muntu longe ngithayiphile la I love you uthi amthandani usipha
maybe akithini
awutsibi usungijwayela wena
hayi maka lwena
usungijwayelaabona
kithonkahle phela kahlekahle usuwasakaza manje
usungijwayela uyangijwayela lo
kithonkima ngisipha
hayi ki-some other guy
kwenzakalang wena lithi some other guy
I met him recently. Yeah, we so, one rather.
I'm going to go to the house.
Hanyani.
Usungijwayela.
Hey, wabona?
Musa phela angilambona umuntu lokuletha ama camera mopho shoothela nike wena xoxa ubuza lento leyo ukuthi ushoot
uzoba yabona yabona ngizokugqubuza wena
ngubuza ba
wena yabona wena ahlahla ungijwayela
lalela wena
yazi wena ungifake indabeni zakho
qale ntshebe maye mina ungiyeka wena ngiyeka
manje ulwena ulwanela nthwesiwe
yazi ukuthi asike endaweni eright yazi ukuthi asike endaweni eright lana yazi wena 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 bengu
ngoba nakho hamba nalo
wena yazi bengu
ndoda ngiyeka ndoda
uyamazi ashebe funi hayi sithi aba aggressive so akashebe ya hayi
yaba
yaha
asibuyisa anso ya cheater wena
eh wazi bethe ya hawa akashebe liya hawa kautsiba wena sithi uba aggressive so kautsiba kitsibekela
bese ngicela ungazingeni lana umsakaza mina lo
yabona yabona wena mvuna ukushaya wena mvana yabo yavuna ukutshela ukuthi amvuna ukushaya wena
namuzo
yabo yabo wena yabo wena
ngiyeke phela
yabona wena sister ku right ku right uyayifebela ithi ngibone it's let bamba la sister ku right so when awuthemu uzoqhubeka ujole nalo njengoba umbono ukuthi uyakufebela
angeke kwenzeke lo
so awusamfuna ngithi so ayikho ke into ozoyilwela umuntu ozolwa na him masiqeda la ngifuna ukushaya
nami
bese ngishaya wena mina ngifuna ukushaya wena
usha mina wena
ngifuna ukugogoza wena ngifuna ukugogoza
wena ngiyangikusaphe la
wena ngokushaya wena
ngiyeka nawe baba
yabona namhlanje
ya
isi siqele siqede
mbolo
ngifuna ukushaya
uzokubamba wena
yabona 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 bafowethu ngicela ningixolele ngiyaxolisa ukuthi ngisho lento ngifuna ukumshaya lo
namhlanje nawe mangashayanga
yabona 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 mfana wami ngifuna ukubonya wena
wena uzosindela
eh eh akekho umuntu osindayo ngisazokushaya
ngicela ngiyeke ngisaza
cha 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 ngifuna ungilalele asiqede lento esiyenzayo mse ayahamba usintombi yakho lekwa kwintombi yakho mse ngiyakushaya
bantse sesihlukene futhi baphiswa yena
uthatha sampatle uthi after mina usampatle kuwena izinjwaqo uqinto ngojona
ngifuna ukukushaya mngana nami yezwa qhubeka nje nale enga yakho ngokhoza namhlanje uzobona
ngokhoza bani
ngifuna ukukhothisa isihlama namhlanje wena
akashebe
akashebe ngijoyina kabi wena
uya ngasikora uya ngasikora
imasiqede ngiyacela ngicela ungilinde siqede
siqede
ya nazo
awusuka la suka phambi
kwami hayibo 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 awumnika vulele ifoni yakhe le ha sengaqala ukudelelwa kanje mfowethu ha 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 hey mfowethu hey wena ungazi wena kahle akere thapo tla thapa mo a go tlagala bitso la gago mo umplele a go tlagala bitso la difebe tsedingwe mo umplele ne e mapeli ge alright guys we on WhatsApp right now and we are about to type the trendies mzansi I would like to apologize ngizombonya lo mfana lona type lapho uthi I love you ukushaya I promise type ngifuna ukushaya yabona yabona mfana wami ufuna ukushaya kwena ngizokushaya wena
wena uyapha
ha kimango sne
ngena usne
hey
ngena la ithombeni ngena la ithombeni obathandana
kule manje uma stress ke nje
ha ngeke
uma stress manje
you are hiding behind
ngena mamkhulu pho why extendela ithombe egqoke ilandrare
he ngibona usuthengile nje Jamosa
ngana anti wakho wena ubuka ingane zakini wena wena ubuka ingane zakini amabele
ngiyibuka
kwenzani ngisendela namabele nengane zakini wena
ki imona ki ing
ki ngimakwenzile
sister angithi nawe uyafeba
usefebe
liwe angithi liwe
sesinyani yena uwese
why eba wese yena why uri uwese yena
why bamusendela dinthotsi akisendeli bathu dinthotsi nani
kodwa nawe uyajola njeni usandile
eh baka hayithwani
hayithwani jwang
yena ke munye asefebe
wena unwanyana wasefebe kanti kwesakala ngimo hayithwani jwang
yeyizwe ngikafuni yaho yinyonza
cha uso wena
ngitshele mama nanga umuntu sixabanisayo
mina ixabanisa usfebe wena two times manje two times ufebe ayeye ke imamile yaho
wena sister usafebe one time
yeah ke no ufela
and then nesizo ulwanisa bathu njengoba ngidonga ngifebe into ekhona
lalela mfowethu lalela wena wena
eh musungijwayela
lapho yezwa wena
musungikhomba
yezwa wena
musungikhomba
yezwa wena
musungikhomba
yezwa wena
faka mazulu manje njani
ye wena hey hey muwatch your tongue wena
ah mara why are mazulu kini ntwa bona
wena indaba uqamba bangutsha mazulu
uyambo yangikhomba lo muntu wakho nawo xaqaqa qoyimile namhlanje
eh awuthwaka jwalo awuthwakele difebetse tsa hautse a tle lena sine ba muthwaka jwalo
musa njengijwayela
udletsa hey bathu
ubonza njani
ah awunetsa nix uso aba kuthwela
kupa u mmoli kupa u mmoli
awunetsa nix
kupa u mmoli
manje ngenzela lutho
untshaphele wa concord
yeah
awunetsa
look press
Yowena
indaba wena ungijoyele kabi wena. He? Indaba ungijoyele kabi.
Ah ah.
Eh ngiyabuza indaba ungijoyele kabi wena.
Uma manje bamo ntombi yami.
He uyindaba ungijoyele kabi. He? Yazi ngifuna ukubhekisa ngekhanda phansi wena. Phambi kwa intombi yakho. Yazi ungijwayela kabi wena, indaba ungijwayele kabi.
Ningiba manje.
Indaba ungijwayele kabi.
Angazi kahle wena.
Yazi ngifuna iandi ingene la engqini, ikhukhu ikhothe sihlama lapha Musa, ngifuna umbambe la. Yabona? Yabona? Ngifuna umbambe umuthi le libhuluke lakhe le.
Silwe mina nawe.
Siyalwa ke manje ngifuna Musa ubambe la yabona yabona thula wena ngifuna umbambe la iandi ihwebhi hlama la
wena ngizokuzwa ngana namhlanje
ukushaya wena ngizokushaya
wena
ngizokushaya wena he ngizokushaya wena bakwaqhunyiswa ngenkolo phansi wena he
he
buka indoda yakho usayibiza ngendoda njalo njengoba umbona
ake mmatli bona ifelelethi fandaga
ifelelethi fandaga
ya
uchithi la ithu yumamelethi
wena uchithi
indaba ungijwayele kabi wena indaba ungijwayele kabi
hayibo
ubona wena sigaqa
ufuna ukugibeza esihlahleni wena ukukhothwa intuthwane lapha indaba ungijwayele kabi wena
gibeza baye esihlahleni
he lock up
yawena
bamba moyeni
yawena
bamba moyeni famba
yabona wena
yini
Wena,
say sorry.
Wena,
say sorry.
Ha ngeke.
Say sorry. Surrender.
Ngifuna wena.
Say sorry. Say sorry.
Hayi, hayi, never.
Yazi kube ngidedela uma yise sekudabule ngeimpama wena.
Dabule ba.
Wena.
Ha?
Eh? Yini? Yini? Eh, sister ungamshayi. Ungamshayi vele
isijwayela ka wena.
Eh?
Bazo.
Yazi kube Musa mfakela esikhotheni. Ngena naye la ihlathini lo. Ufuna umponyele khona lapha, ya. Ya. Ya, yini? Yini uzokwenzani?
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 Hlala phansi. Hlala phansi.
Uzokwenzani?
Hlala phansi.
Ngifanele
ukufuna. Nini?
Yabona.
Usazojola nalempungulu yakho le.
Never.
Ya.
Umshayebelweni. Uchita hi 2. Kufi.
Nawe kodwa sister uyayifebela. Nawe uchita. Lala phansi wena.
Wena uzokubamba.
Lala phansi. Ubamba bani?
Wena.
Nini? Phansi. Phansi wena.
Uzokubamba wena yazo.
Hlala phansi man.
Uzosindela sigaqaqa. Ngoba wena unamandla.
Wena sala libo sine bahamba.
Ya. Sala nosine wakho.
Sala libona nakaza.
Ya. Ayikho lento yakho le. Ya. Uthe usamthanda ngithi sister sengihlukene. Angithi usamfuni lo.
Ngabe usamfuni nami.
Naye uthi akasakufuni.
Hamba suka la.
Ya. Hamba wena sister.
Uzokubamba.
Ya nini? Nini? Indaba wena ungijwayele kabi. Uyithatha phi right ukungijwayela kabi?
Wena.
Wena.
Usazokubamba.
Nini? Uhlalaphi wena mfana? Uhlala phi?
Mina wasenyukhasela.
Uhlala phi eGoli?
eGoli.
Ya.
Uhlala la.
Kuphi?
Farm, Orange Farm.
Ngishangilande Orange Farm mina. Phela ngigagazela nase Orange Farm.
Yamuzi? Yamuzi?
Ehhe.
Yamuzi?
He?
Yamuzi?
He? Yangizwela ngihamba khona manje.
Zawena.
Yangizwela ngihamba khona. Le. Shona kini? Cause ayikho lento yakho. Ayikho. Nini? Nini ungibamba nini? Ngiyongibamba nini?
Manje.
Nini? Woza la wena, woza la kuhlebe ngeimpama. Pompa. Woza kupompisa.
Sondela.
Woza kuhlebe ngeimpama mina. Pompa.
Sondela.
Pompa wena mina. Bloody bloody nonsense. Ngizokubamba wena. Ngizokubamba wena. Ngizokubamba. Ngifuna impompi, ngifuna impompi ngiyabonga mina. Konkoza le nto le. King Ginger Cream Dela Cream tona seginga indlovu bafowethu. Ngilabo bayafebela, lofana lona ngabudila nentombi yakudila nami. Ninzeneni mina ngihlangana naphi nezinto zabo. Why bengifaka indabeni zabo? Hawu. My name is King Ginger Cream Dela Cream. Twana nje yaseginga indlovu. Umjolo nje ontekenteke mina ngivele ngubone eli ukuthi weak when the weakest. Take me home.
It's your boy King Ginger Cream Dela Cream intwana yase Kings bathu mtimandi umabuyu bambolunye uhlase ubodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami we are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi
kimangandile
andile komunye ufana nje mistake